Lokela ka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni. Kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane. Kanti ke ungakhohlwa ukusha usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba esizifakayo.
Namkele kwezanamuhla lwenhle naye uPromisha Max. Lezi ke izithandani zokamhlabi yalingana ebezezikhiphile nje eduzane nomfula. Zandlala nje impela kwakuhle, zahlala phansi zenze nje i-picnic. Abanye ke besho khona ukuthi hawu amanzi amnyama asabise kanjena, abasabini ukuthi ngase kuphume ingwenya ibadle. Abanye besho khona ukuthi kwaqhamuka ilwane phela lana, anikwazi ukuhlala endaweni esabisi kanjena. Kodwa kubukeka kukuhle ngoba phela bazikhiphile bathi kushaya umoya. Kuthe kusenjalo kwaqhamuka ke i-wrong 10 labantu ke abasabisa kakhulu abajwayele ukuvela kumabonakude. Liqhamuka nje ligibele umkhumbi liphethe nje nesilimazo nje. Kuthiwa ke labantu ke abebezikhiphile lana babonakale bengasekho labehleli khona bese kugcwele igazi. Kuthiwa ke yona le wrong 10 labantu abasabisayo ivele yabagandaya yabaqeda labantu ke ababili abebezikhiphile ke khona la emfuleni. Indaba yabo ibingasekho amashidi ke labo behleli ku esegcwele lona ke igazi. Niyaxwayisa ke nina enjwayele ukuthi khiphe ukuthi ningazikhiphi ke emahlathini nasemfuleni esabisayo ngoba akuphephile neze, sekukhona ama-wrong 10 lana-ke e-South Africa nakwezinye indawo. Singakwezanamuhla siphinde sihlangane ngokuzayo.